Indlu kaGcaleka ithi yophulwa imiqathango ngethuba kubekwa uAhlangene Vulikhaya Sigcwawu njengekumkani yesizwe samaXhosa. Le ndlu ithi akayokumkani yamaXhosa uAhlangene Vulikhaya. Babanga ngelithi akaphumi kwindlu enomnombo wokuba konyulwe kuyo ikumkani.
Kuba ke kusuke wathathwa ukunene kwenziwa ubukumkani. Into engazange ibe khona esikweni oko umntu wabakhona. Zange yenziwe loo nto.
Ukanti norhulumente uyasolwa ngokuba nesandla kule ngqwabangqwaba.
Sisa umongameli ngokwakhe kuba ke nguye lutyikitya ezinto. Nabacebisi bakhe ke unkosazana Dlamini Zuma nomabuyane bonke nonqade sibasekundleni yawuphendulwa inkundla elinyala ngelisikisi libalezayo kwisiko yesintu.
Akukho nto ingenziwanga, akukho nto ingalandelwanga, akukho nto itsityiweyo, akukho nto ingajongwanga. Isiko lilandelwe, isithethe silandelwe, umthetho olawula ubukhosi nawo ulandelwe. Akukho mntu wenzelwe favor, akukho mntu ubonwe engcono kunomnye.
Indlu kaGcaleka ithi inzame zokusombulula le ngxaki belikhaya khange zibe naziqhamo, yiloo nto ke bebhenele emthethweni. Ukanti iinzame zokufumana iofisi kamongameli ziwe phantsi. Ndingulubabalodada kwiindaba ze-SABC ndisemonti.